He ratonga hauora Māori kāre I te eke ki ngā taumata. Nō reira e aha ke ana rātou ki te whakatikatika I te rātū āhuatanga.
He ratonga hauora Māori kua huri ki te whakaora I a āiano.
Through the winter months, sickness, etc. and the ability to cope was at crisis point.
Kei te whakakaha ake te hauora o te puna I ētahi o ana ratonga, whai muri mai te putanga o tētahi pūrongo a te manatū hauora. E ai ki taua pūrongo, he iti rawa ngā tāngata I tirohia e te hauora mō ngā whakamātautau manawa, I kite a rāna e te hauora mō ngā mahi whakatō kano ā raimate. Nō te hauora te whakaaro ki te whakatika I a rātau anō.
We got proactive about changing. We brought in several nurses, we changed the way we were doing things, we beefed up our IT systems.
Nō te mahuru I te rātau, I piki ake te nui o ngā tāngata, I kitea e rātau, mō ngā mahi whakatō kano ā rai mate, mā te toru te kau ōrau. I piki ake hoki ngā whakamātautau ia ia manoa, mā I te kore, ki te neke atu I te ruarau. Kei te kitea ngā hua I nāia nei.
We met last week with all the PHOs in the District Health Board that ourselves and another big PHO were the only ones in the district reaching and excelling those targets. So I'm very pleased about that.
Kei te whakapono a te puna, ka piki tonu ngā tatauranga a ngā tau e tū mai nei. He ta gardener, te karere.